zamani, tukumbuke.
Na mpaka kadhaa ya miaka.
What is it?